Yani mnataka majozi aje ama nini? Nyie hamialiki, mbona mwenzaka nasema napenda lakini yeye haniambii. Haweza kashindwa kifungo hata 200, ila hanipigii. Hivi nsaseme itabida onge na mimi, kini hanisigii.
Kusubiri, mimi kweli sitaweza. Unani fili, kini uwezi kunyonesha. Sasa mimi, mikisi unanipenda. Hukunambia, endo mana nilienda.
Yeah.